Tēnā koutou katoa. Kei konei au tata ki te awa o Ōreti. This one is dedicated to my boy and his mum and his sister up in Mutuwika. This is one that we sing together as a whānau when we're together. So kei konei te awa e tama. Ai, māu tēnei, mā koutou katoa hoki. A tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.
Ki te tākotoa ngā i tākotoa e te waka.